Yehova mbusa wangadi ndilibe kusoa andigonesa bwinoli mumsipo wokoma kumazi ake odika anditsogolera ndi moyo wanga wofoka aulimbikita andigonesa bwino li mumsipu wokoma ndi moyo wanga wofoka aulimbikita anditsogolera njira zakulungamazo chifukwa changa akoma chatina lakelo ndipyola kodi chikwawa chamtunzi wa imfa ndilibe mantangatinu mundipereketa chifukwa changa akoma chazina lakelo ndilibe mantangatinu mundipereketa chakuria changa chabwino mwandikonzera pa pamaso padaniwo mugetsa mtimanga mwatsoza mutu wangadi mafuta okoma mwatata chiko changadi inde chisefuka pambaso padaniwo mugetsa mtimanga mwatata chiko changadi inde chisefuka sokoma ndiza kuyanja zitsanditsatako ndikhala mnyumba ya Mulungu nthawi zonseso sokoma ndiza kuyanja zitsanditsatako ndikhala mnyumba ya chiko changati inde chisefuka dikala mnyumba ya Mulungu kuntawi zomseso dikala mnyumba ya Mulungu kuntawi zomseso.